iyo bashitse kuri aeroport akazi kajejwe kuba kubunguruza no kubashikana mu mahoteli gakogwa na muri commerce tourism bakoranye na mahoteli turasaba rero yuko abanye na mahoteli ababishoboye bategerezwa kuronka imodoka zabo zikwinje ibisabwa n'amategeko kugira bo nyene bagende babatore kuri aeroport hanyuma kubera ko twabonye yuko hariho kudehukirwa mu mahoteli amwe amwe rero uno munsi ihoteli yose itegerezwa gusinya acte d'engagement isinya n'abo mushikiranganji bw'ingenzi n'ubudandaji kugira ngo muri iyo acte d'engagement harimo ibihano amande kugira ngo urenze kuri izo ngingo twashyizemo uwo nyanzoba yemeje aheze abajejwe gukurikira abantu bagiye kuri n'amategeko bamukurikirana uva yuko amahoteli ategerezwa gukurikiza ibisabwa twabahaye kugira ngo umuntu ari muri karantene agume muri karantene ko ntihagire abantu baje hamwe agume mu cyumba gushika aho abajejwe umugari abantu bamunzaniye certificat kubera kandi ko twabonye ko mu ndege harimo abazi banduye guhera uno munsi ingenzi zimenye yuko iyo baje mu ndege tugasangamo umwe cyangwa babiri banduye bazoca bongera kumara yandi masaha 48 yiyongera 72 yiyongera kuyoba kuri 72 ni ukuvuga yuko dusanze mu ndege harimo umuntu umwe cyangwa babiri barwaye abo bose baje muri iyo ndege bategerezwa kuca barindira andi masaha 72 kugira ngo tubagire igipimo kigira kabiri ko twarabonye yuko bashobora kwandurira mu ndege ni ukuvuga yuko barashika tukabapima kuri aeroport tugasanga ibanduye muga tugasanga muri bo harimo uwanduye byumvikana nabo twahaye test ya mbere yuko ari negative bategerezwa kurindira kugira ngo tubapime igipimo kigira kabiri imbere ku batanu na bitandazwa bava mu mahanga binjiza bitandazwa mu Burundi ingingo zabo tuzongera tuziraba uko dukorana nabo kubera yuko hariho amasezerano twagiranye na EAC aho tubafasha kugira ngo bazane ibidandazwa hanyuma subire iyo baje bafite